Hoki atu ki te riki, kei raro pō ke ao rā waki waki te hapori riki Māori o te rohe o Piripane. Whai muri ho I te matenga o tētahi kaitākaro, I te whāranga o tana ūpoko, I tētahi rutu tino taikaha rawa atu. I hua ake te aitua nei I te whakataetai riki Ngā Hau e whā I tū ki Beenleigh I ngarangi whakatānei. A no te atanei I whakahokia I te tū pāpaku o Andre Tuhaka e 22 ngā tau ki tōna whānau. Nā te matenga o Tuhaka, tērā te whakapae ka āta arotakehia te mahi a te hapori riki Māori o ahi Treiria, me ngā kai whakahaere I te whakataetai Ngā Hau e whā.
He had a heavy tackle put on him, which was very good tackle actually. He ended up going backwards and his head had hit the ground severely hard. But this one certainly has put the Māori Rugby League here in Australia on notice to make sure that we have built those preventative measures throughout our tournaments.
Hei te ata pōpō karakiatia I te tūpāpaku o Andre Tuhaka, kātahi ka tanumia ki tētahi urupā ki Piripane.